Kila siku zima nizidi kwa tunapiga noise maker.
I said you kneel down.